pau whakawhirinaki. He rauku whaka maru maru. Ko au ko koe, ko koe ko au. Ko koe ra, taku manoa. He aroha mauroa. He kite. Taku Ahi Kā Roa. He aroha mauroa. Ki te ake ake. He ha ki ngā mahara. E Taku Ahi Kā Roa. Can't deny, yeah. I'ma put a stop to all the silly games and reach out to what life brings for me. I need you to know that I think about you all the time. Need you to know that I'm loving you every day, yeah. And every Taku Ahi Kā Roa.
Yeah, it's a motherhood. Let's go.